Slow ini li berraro mereka ura ia berbongwe. A closer than friends, a Eugene World. I gotta get you home tonight. Mere mo isung e kaya ka sa face. Kaya esto ka sila sa face. Babay sa kanjalo ka pinela ya only you can make me happy. Prakafo Kenny Thomas, I'm thinking about your love. Let's see, let's on taha, we did the United Malatelli, small but fun. The 15th of August, Wahil Kittipedi, Swamidi, Lebongwe, 2021, Triple Play Yaruna, Episubas, Lahumpiano. Kenny Thomas, thinking about your love, Eugene World, I gotta get you home tonight. Surface, closer than friends. Rakabela Jalo, Hulebaqua, Tupun Summer Ratsi, Mobs was Lahumpiana Kilako and Akiri, Fabatlahona Carlia Seor Mela, WhatsApp Yahoo 072-390-0474, Hotsa Hulahanel Nakaqua, inbox Yami Sibil Tapi, on to Bella Zahudipina, Osbas Lahumpiano Kakwa Tida, it's a Milapil Honaki Ting, Kako, Kahulahanel Nakaqua Ting, Mobs from Balisasi Lahumpiano. The Central Boys, Municipal Radio Station, Seki GFM 107.0. A Katamalo, Zamo, Dr. Josh Mukara Academic Hospital, Mamazestropong, Wa, Harangua. Ilibuti Malajamala Sutle, Jamino, Malatim Setsu, Jubis Lanka Station, is same. Skabakatoha, most of us Lahumpiano, Kinana of Tafleka Ura, Ilia Sumer Bedi, Minoko Munzi, Mino Muati, Oxbats Lahumpiano. A Toots and the Metals, Spiritual Healing, Sumabidi, Bakano Missum, Rahura, Yeboroboi. Manyana, listen to you. Akilewe wena, Lerato, Brenda, Wagashi Bamboo, Atsibo Baloi, Kilewena, Sheila, Kahiso Kubu, Lesejo Sesi, Mamuleke Ramokone, ke leboge lotlhe ba le go nag le nna ka kwa Facebook. Ke gatse ka tlhamalelo ke sa gatiswa seo ke se dira ka botlalo. Fa batla go bona seo, a tsaya nako ya gago go tla ka kwa Facebook go tlatle go bona sentle gore ke teng ka kwano. Ke na le moeng mo bosobatsela gompieno, ke na le jalo Elmon Mogane Nyeki, ke moeng wa me mo bosigo ba sesela gompieno le bosigo ba letsatsi la Sontaga le bosuse le somabedi le borobongwe mo godimo ga tlhogo morago ga ura ya borobongwe. Le ko go wena ke re mo bosigo ba sesela gompieno ke na le tlhopha sa moreetsi. Mo bekeng e tlang ke tlabe ke na le Tumelo Mdluli, mme mo bekeng e nngwe e latelang fa e tlabe tlhola malatsi a le somabedi le borobongwe ke tlabe ke na le jalo ga di felele tet ka kwa letlhabile Zone 5. Tlabe ke na le jalo mo kgweding e tlang ya Lwetse tlhola malatsi a le matlhano ke tlabe ke na le Kabelo Andrutshuma, jalo le jalo morago ga Kabelo Andrutshuma ke tlabe ke na le Lerato Lira Nare ka kwa Roslyn Extension. Mme ba bangwe gape mo morago ga Lerato Lira Nare ke tlabe ke na le jalo Tembi Sekonde a le ka kwa Ritfly ka kwa Letlhakaneng, ke mo tlabe ke golagane le bona mo botshelong bo ba tsatsi la mo malatsing a tlang mo disontageng. So morama gore ba re bong go fitlha fela ka ura e le ya bolesome. Re jaaka ke solofeditse gore mo nako ke tlabe ke le mo go yona tlabe re tsena jalo mo ditlhopheng tsa bereetsi tse tsotlhe tse tlile go tshameka di le tlhano tseo, ga se dipina tse di kgethilweng ke nna, di kgethilwe jalo ke Monique Hopewell Lube ka kwa Letlhabile Block F. O simolotse jalo ka setlhopha ke kana o simolotse jalo ka Rayo Phil Collins go tswa mo albumong ya gagwe ya But Seriously e golotse ka ngogolo wa 1992 production Another Day in Paradise. Sobararo morago ga ura ya borobongwe.